are very expensive. Kwa sababu madawa ambazo tunatumia,
because the medication we use,
unaweza kutumia vibaya mara moja na uwa fugo zote.
If you use them badly, you can